Ke a leboga mula skip. Ke ne ke kopa ira follow up mo potso ene ke e buditse ka the total cost ya go tsenya metsi ko Letlapeng. Gore e na re mo malobeng ga ke kopane le ba water health ba ne ba supa gone gore ga ba tsenya metsi hela ko Letlapeng ba ntsha ditlamelo tse dingwe tse ba ne ba estimate gore madate ya ka ko 15 million e leng 15,000 per household ga ba ne ba e budgeta ka teng. Jaanong ga ke bona e supa gore project yotlhe ya go tsenya metsi ko Letlapeng e ka tlhoka 350 million. Ke re gongwe ga le gore ba na le dikarabo tsa gone gore 350 million o akaretse eng leng, mme le gone gore ga le gore ba na le karabo ya gore ga re tsenya metsi ga labe re tlogala tse ditlamelo tse dingwe because se se go na le motlakase seo itse gongwe le re ka tla ra e bona ko morago. For the time being gongwe interest ya bone ne e le gore go tsengwe metsi, so le kopa tla re the 350 million o akaretse ka le go mola steep.
So monitor.